Undinile korogano gapa banyo mama. Madunile chiri kachika kuwani buwania. Unda uchupuki no bodo yige mechaburezi ha.
Yeah.